mugabe gica bitangaza ukuntu abantu baba donc novuga ati umwe canke babiri mubari bafise amanota menshi cyane muri izo vote zose bakaba batapashije music primo star dandi bazaye yuko nimba prio nimba brarudi yashaka abantu donc bashaka kugira publicité inzoga zabo sinibaza ko ari kwirirwa baragira amahiganwa ngo yabaririmbye canke iki ndibaza imbuga ngurukano rumenye z'abaririmbye basanzwe bazizi barazibona barazikurikirana bari kuraba gukurikirana kurusha uwundi hama bakamuhiyo diri
bakunzi ba Imperial TV turabaramukije bivanye naho muherereye bwakiye canke nyiriwe kuri mikro mukaba muri kumwe na Iteriteka Beda aka Tiago Tequila nkuko mubibona turi kumwe na Digne Delicia bakunzi ba Imperial TV barakuramukije
nazi tabaramukije cyane kose naho mwampetse
eh bakwivye bakunzi ba Imperial TV kira afisandi hano bagukurikirana Delicia hari amakuru dufise atubwira ko wewe na no mu CEO wa Imperial hariho ubucuti bufitaniye donc arukuno munzi nanye nivyo
bise monami cyane rero ego
Delicia ngo byari bitegekanije ko uba urimo bakozi ba Imperial urimo abantu baba baratanguje Imperial byagenze gute ngo ntubandanye nabo
kwera ko CEO wayo novuga yuko ari mu bantu ba mbere donc novuga ati n'umuntu wa mbere atangiye kumbona mu impano yagerageje kunkurikirana cyane gose naho nari ku ishuri siniga ngaha ndarunkundi umuntu DJ Fani nawe rero bica bihurira nuko nari nsanzwe ndamukurikirana ariko we wacabishira mu ngiro before ya Sami rero urumva bica bigenda ko onye sino vraiment Imperial yari cari kintu canje byari ibintu novuga ati ni ibintu twatanguye hamwe umva yarambwira ati bigeza aha bimeze uku naje nkamubwira ati nandi yo ndi bimeze uku nuku so sino iyo bidaca bihurirana nuko kuntu DJ Fani yaciye antora vraiment twari gukorana ego
biga Delicia ukurikiranye Primo Star ikintu byagenze bagira irimvye batatu barutse baraye batahukanye ajya amafaranga kuri wewe ubona bari kuba bajya nyene nkuko wabikurikiranye wewe
bon ku bwanje vraiment ntaje musenda ivuga ko parce que kugeza kuri no sasa ndamenya critère d'abord bakoreye ko kubera ko urumva mperuka bavuga yuko hariho amanota jiri izotanga n'amanota zoba mu ma vote na donc ya Facebook na message asandwe mugabe gica bitangaza ukuntu abantu baba donc novuga ati umwe canke babiri mubari bafise amanota menshi cyane muri izo vote zose bakaba batapashije urumva rero gatusanga umuntu yari inyuma mu vote niwe yapashije so sinshobora rero gucamenya critère bafatiye ko peut-être yuko ni nka kujya ko mu ishuri usanga bateranije amanota ya byose bagaca baraba ubuzi imbere y'ubundi nimba byabaye ivyo tayumbona vraiment taho bihenze mugabo bikaba bitabaye ivyo onye vraiment sinzi gusa ikintu cari ko kirateranya abantu ni kujya kuntu ngo Primo Music Primo Star ndandi bazaye yuko nimba prio nimba brarudi yashaka abantu baba donc bashaka kugira publicité inzoga zabo sinibaza ko ari kwirirwa baragira amahiganwa ngo yabaririmbye canke iki ndibaza imbuga ngurukano rumenye z'abaririmbye basanzwe bazizi barazibona barazikurikirana bari kuraba gukurikirana kurusha uwundi hama bakamuhiyo diri sinyo rumvuga ize competition ugira byose bon ku bwanje niko ndabibona competition no kuvuga ngo haba hariyo critère bavuga ati tuzofatira kuri ibi nibi azi kuririmba atazi kuririmba afise ama like menshi atayafise izi critère ni byakunda aya manota akaba yayashikanye niwe azopasa mu bisanzwe niko byama bigenda donc nama ndabibona no mu zindi competition n'ahandi mu bindi bihugu niko byama bigenda ashobora gusanga umuntu atazi kuririmba vyahatari gose mugabo ya performance neza akaririmba kiwe yaga performance neza akaririmbye neza ugacusangana nama vote yiwe ya meze neza cyane ngo sanga umuntu apashije kubera ko atari ikintu kimwe cyamufashije ahubwo ari byose byamufashije donc sinzi rero ko Primo Star yacu bajya bafashije n'ikintu kimwe cyangwa ari byose cyangwa iki sinzi gusa nimba bakurikije criteria bari bafatiye ko vraiment just ni dog
Delicia hariho inkuru twaraye turose ivuga yuko Ozi yaraye ahivyo mu tipe wiwe ngo kubera ko atamupostinze mbega amakuru pretuko turabona muri entertainment ni ngombwa ngo abantu bagume bapostingara kuri wowe ubifata gute
ndibaza yuko tugeze mu kintu c'inkundo nta entertainment ntaki kubera ko umuntu wese arafise aho donc arafise basuko ntabayeho apart yo muziki canka ubundi buzi dufise muri entertainment so rero tumaze kwa dufise ukundi kuntu tubayeho nti ntuza kwinjira muzindi ngo zabandi canke mahalashi yabandi kumenye ngo ngo gukora ku jembaye huko nanakategezwa kuba huko no mu buzima siko donc tegezwa kugenda gusico kintu numva kiri bizarre sinibaza ko byabaye siniba kuko sindanabyemera kugeza kuri no saha gusa byo babiri bizarre kumva ngo wahebye umuntu kwera ko atagupostinze numvume ngo aho abaraho
mbega Delicia na DJ Oli hari ubucuti ubwaye hagati ya mwebwe babiri
eh ubwo nyene utzi nibwo buhari
yo yaturaba DJ atabizwa bibenge hari ubucuti ubwaye hagati yawe na DJ
wanje ko yari no mbese no
muntu wa yari murasoka
je navuze ko hari umuntu wanje ibintu byo gusokana na byonze eh ibintu byo gusokana mego ni ibintu bya past time nyene ugenda wihitira
yo twumva abandi bako ba bon ni DJ Oli abandi twumva ko bakora sokara abantu batangurwa n'aba DJ urumva ko barahebana bamaranya meza ngahe none namwe tubitege ko ni ibintu vya meza atatu cyangwa cyane ni forever
ka tubitega maso tubihe imana tuzobimenya hageze
nk'integuro ya ufise bashaka ko biramba canke
mubisanzwe umuntu wese yamaze kuko don atari bimwe usanga duguyemo pa accident iyo maze kuja mu bintu mwabyumvikanye ko mwabiteguye umuntu wese abafise vision y'ico kintu mugabe ntibisigura ko gitegerezwa kuba turashaka kuvyifuza imana ikaba yifuza ibindi so ntawo biharira mugabe urumva umuntu abyansi abafise vision mugabe urumva ntibisigura ko itegerezwa kuba ego
so Delicia tugushimiye cyane Imperial TV watwakiriye waduhaye umwanya wo kuyagana natwe twibaze ko n'ikindi gihe nitwagukeneye zo yagana
yose murakoze cyane gose naho mwari mwarampevye ariko ndabakunda cyane Imperial TV ndabakunda cyane gose ego
ushira ko ka like
apana like gusa ahubwo umuntu ataragira subscribe kuri Imperial TV anyarutse ndasafti kugira ngo aze kureba iki kiganiro nibikurikira zo cabira ego hama ndabakunda gose aba abantu bose bankurikira n'abantu bose bafasha kandi kaba ariko bararaba kino kiganiro ndabakunda cyane gose mushire ko like mugire na partage kugira batashoye kukibona mukibasangitse ndabakunda cyane.